odogu Chris ndedigwe se nwa nke mmadu John Rich ma the possible mmadu ibia mari ego nwunye ye nke ugboro abuo metaka na share button keto sara message ya.
This man
the director general and the CEO CNC authors simbiko John die kusigo ma the possible mmadu ibia mari ego nwunye ye olugoro anu na kusigo mari ayu nke ugboro abuo na oburu na the possible se calculate eri ho geri. Now the ready in every new care for Nanya every 6 months.
Hey!
Metaka na share button. Keto Sara message. Na na maricha nwa ina eku makia. Kirienu na maricha nwa odogu Chris ndedigwe. Jere na fro bin kedi ni che ku sigo local government. Ni mana mbra state ya nota.
Okay.
Na no no ka nwa anyi si ade. Onye ga ekweta na maricha nwa a chepu latere.
Hey! God.
Metaka na share button. Keto Sara message. O maricha nwa mwatara Daniel Udo ka ndedigwe. Good your brother Chris.
Continue.
Metro maka na share button. Mota kwa Sofia Chisemu ndadigwe. Brother Chris ndadigwe je mono. Hey, adodogu.
Hey.
Aka gi metu na share button. Ogube kwa. Asenge na ochara ochara umato. Mane gaha ama. Sina famare changwa be funanya puta.
Hey.
Oya motara David ebube chuku ndadigwe. Aka gi metu na share button. Emana tata abu 13 January. Bunche to mu amare changwa. Send me a happy birthday. Amare changwa ka Chris ndedigwe. Jeju ndi akusigo. Ma o ga de wo possible ka obi amare ego ya nku gboro abuo. Na o buru na o ga de wo possible. Na o di ready in every new every 6 months. Na mata ego na obu na o geri. Happy birthday munye odogu. Happy birthday Asa Chris. Happy birthday Asa CNC Otters. All na Texas na USA. Ka Chris ipogara omare chanwa na ko moya ato. Ha na debe ahun na enwori anwele. Hey!
Ihe oma.
Ego de kwano mmo munna. Ka nka aburi he mmuta de run.
Fada!
Woro ku nwa te mmadu meri ihe.
Mati mobio asan pete bia meto mahu ogoli malobidia amare chanwa chiji gozie mu bia meto mahu even in ahun nacho kirie no ya na hofu onye
omunwe cha ihe nina